Jokanye sectors Marango, Ratiro, Magnithinde County, Mahoma Bay, medo keto kenge opogore opogore mag tieko midhiero marocho somb nyithinde county no kabende gikwa jonyuol mondo omak motegno chenro mag somb nyithindgi kaka yor konye ting'o malo rang'iny mar somo e kind nyithindo matindo. Ali Abich nigi mathoth.
Nyithindo e kaunti ma Homa Bay, jokanyo riwruoge ma opogore mag piny owacho gi mago mok mag piny owacho makedo ratiro mag nyithindo medo tiyo kanyakla mar neno ni nyithindo yudo somo makare e kaunti ni ka githegore kod midhiero moko manyalo hinyo ngimagi. E nyasi mane obagi e skund primar ma Ndiru e kar chud bura ma Homa Bay town mar dhialo odiochieng' nyathi Afrika, jokanyogo wacho ni dwaro margi en ting'o malo rang'iny mar somo e kind nyithindo manyiri kod mago ma yawuoyi ka gikedo kod chandruoge moko ma imogi e ngimagi.
Somo en gima muhimu kuom nyithindo ma jonyuol ok onego bed ni tamo nyithindgi terogi e sikul niwach en ratichgi mondo gidhi e sikul. To gima wachak wawacho maber ni jonyuol onego bed ni gifuato somb nyithindgi niwach somo e kifunguo mar maisha.
Wasebedo kwachiwo interventions kaluwore gi gigo mwaneno ei ogandawa. Wayudo ni sani nyithindo weyo skul chon nikech chiemo iyo, nyithindo weyo skul chon nikech HIV manyien, kendo nyithindo weyo skul nikech inyuomogi. Koro mae osebet ka affect the county government. Wasebedo gi community dialogue in our sub-counties. Kendo wasebedo gi mentorship programs.
Achiel kuom midhiero mamono jopuonjre ahinya to mago manyiri dhi nyime kod chenro mag somo e yo mowinjore en wach gamo iye ma oiu mamiyo thoth giwere kod chenro mag somo bang' ka gisekonyore, kendo riwruogego wacho ni gin kod chenro maduoko jopuonjre makamago e skunde ka nyaka sani 30% mag jopuonjre makamago oseduoki e skunde.
Dwaro ni mondo nyithindo te ma nyiri ma pono both komako ich kosenyuol to wadwaro ni giduog e skul. To mano en challenge ne Homa Bay County. Osebedo a very big challenge. Kich ng'eny jonyuol paro ni nyathi kosenyuol, timanyo ne ng'ato kende, kati koro obet abeta dala en otiyo tije puodho, nyise ni en omanyo ne nyithinde kaka nyalo timo. To waseyudo sani, for example, wantie gi gima waluongo ni safe space, Wasamo Girls, mantie Mfangano Island. Gima watimo en ni wamanyo nyirigi, kendo ng'enygi, ata malo 30 koseduogo skul, manyocha onge skul to senyuol, kendo gin joma osebedo ni sani ni skul kendo somo.
Ni mondo wapromote dongruok mar nyathi mondo dong kaka dhano mondo michieng' mondo chop lek mare. To kama wantie ni wabiro mondo wapromote weche mag early learning, somo weche machon, weche mag tugo.
Chan ma okwako miri mathoth kaachiel kod lwenje mag kit chwech bende en achiel kuom gigo mag yango ni osebedo karocho chenro mag somb jopuonjre e kaunti ni.
Nyithindo mang'eny ok dhi e skul. Samoro bende janyuol kosechwanyore to gigo nyithindo instead kech ging'e ni nyathi is very vulnerable. Kidhi e secondary schools, ipenjo nyithindo man gi fear areas mang'eny. Iyudo ni baba gi mama nopogore. Ng'ato dak kende, ng'ato dak kende. Ni ka wadwaro ni mondo nyithindo som, to wachak gi ot.
Wamiyo jonyuol dhok. Dhok ma wamiyogi, kapok janyuol oyudo dhiang', to waluongo ng'ato from livestock office to gi veterinary. Mapuonjo janyuol niendi kaka onyalo rito dhiang'ni komiye. Gimomiyo wamiyogi dhok en ni, mondo dhiang'ni korite maber, to chagni koyudi, inyalo us mondo nyathi moro yud school fees.
Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Migao makedo gi njore pacho ka NCTC dhi nyime gi chiwo.